Hi, Teddy. Teddy.
Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Teddy. Tedd